Hii ndio athari ya Lucky Cement. Tuijenge Tanzania yetu imara. Vigo, a Turkish group of companies